Komana to kumanga ko aroha te moana ko whanau tōku waka ko au e tu atu nei. Mana is my keep that.